Turashimiye komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 192. Mu Rwanda kuri FM ijwi rya Amerika ni 104.3. Abari Uganda mu karere ka Kisoro mutwumva kuri Voice of Muhabura kuri FM 88.9. Ikaze makuru yo kuri no mugoroba. Diane Ninahazwe ndi muri studio ya gatanu ngo ndayabashikirize. President w'u Rwanda Paul Kagame yagiriza mugenzi we wa Congo Felix Tshisekedi kuyovya no kujyanisha inzego zo mu karere ku bibazo by'intambara zo mu seruko bwa Congo.
Tshisekedi has been able to manipulate individual leaders, countries, now regions and almost bringing misunderstanding.
Uyu ni president w'u Rwanda Paul Kagame muri make agira ati president Tshisekedi yagumye abesha abategetsi ibihugu ekana karere kose yongera ateranya ibihugu bihurikiye mu ishira hamwe rya SADC hamwe n'ivyo mu karere ko mu seruko bwa Afrika EAC. Muri Senegal abahiganye mu matora ya president barimo umugambwe uri ku butegetsi bemeye ko batsinzwe bakeje Basiru Diomaye Faye w'imyaka 44 azi imbere mu majwi gushika ku inosa. Aha muri Amerika president Joe Biden yemeje amafaranga leta izokoresha muri uno mwaka ni miliyaridi 1,200,000,000 y'amadolari. Ido ni duyano makuru yose ni mukanya. Reka makuru ya tutahere muzia ntambara ya Israel na Hamas umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yasubiye gusaba agahengwe mu ntara ya Gaza ibandanye kuberamwo intambara. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Fidel Niyongabo.
Antonio Guterres yatangaje ko abanyapalestina baba mu ntara ya Gaza basinzikajwe bikomeye n'ikigoyi mu rugendo arimo mu gihugu cya Jordania. Antonio Guterres yavuze ko ishyira hamwe ONU ayoboye rizoguma risaba ko imfashanyo zemererwa gushika mu ntara ya Gaza zinjiriye mu bice byinshi. Yasavye Israel kudashiraho intambamye na zimwe ku bikorwa byo gutanga imfashanyo muri Gaza. Guterres yavuze ko imfashanyo zikomeye kandi zihutirwa zikenewe cyane cyane mu buraruko bw'intara ya Gaza. Arashigikiye agahengwe mu ngwano iri kibera muri Gaza kugira byorohereze imfashanyo nyinshi kurushiriza. Guterres yatangaje ko atanyishu zizoboneka ku byerekeye gutabara abanyagihugu baba muri Gaza mu gihe ingwano ibandanya kwiha inkumbi muri iyo ntara. Amashyirahamwe mpuzamakungu ajejwe gutabara yaridogeye ivyuko adashobora gushikira intara ya Gaza kugira imfashanyo abanyagihugu baho. Yatanze akarorero k'amakamyo atwaye imfashanyo Israel ibuza ko yinjira mu ntara ya Gaza hamwe n'ingwano ibandanya.
Fidel hagataho mushikiranganja jeje migenderanire ya Amerika na yandi makungu Anthony Blinken no musi kwa mbere araza kubonana n'umushikiranganje ajejwe kwivuna basi muri Israel Yoav Gallant baza guhurira Washington DC.
Bitegekanijwe kandi ko Yoav Gallant abonana n'umushikiranganje ajejwe kwivuna basi wa Amerika Lloyd Austin umuyobozi w'ibiro bijeru iperereza bya Amerika William Burns n'umuhanuzi w'ibiro kwa president wa Amerika ku bibazo bijanye n'umutekano w'igihugu Jake Sullivan. Blinken yarabonanye n'umushikiranganje wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu n'abandi bategetsi ba Israel ku munsi wa gatanu w'indwi irangiye ku mugwa mukuru Tel Aviv. Hari mu twigoro two gushika ku gahengwe k'indwi zitandatu hagati ya Israel n'umugwi Hamas kutuma abo uwo mugwi wagize imbohe mu bitero wakoze ku itariki indwi ukwezi kw'icumi mu mwaka urangiye barekugwa. Umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Amerika Anthony Blinken yatangaje ko leta ya President Biden ibandanya kudashigikira imigambi ya Israel yo gukora ibitero bikomeye mu gisagara cya Rafa kiri mu bumanuko bw'intara ya Gaza. Abanyapalestina imiliyoni n'imiliyoni bahungiye muri icyo gisagara aho baba mu mahema. Inteko za Israel zabategetse kuva mu ngo zabo igihe zariko zinjira mu buraruko bwa Gaza mu ntango z'ingwano hagati yazo n'umugwi Hamas. Anthony Blinken yavuze ko ibitero vya Israel mu gisagara cya Rafa vyotuma abandi basivile b'abanyapalestina batari bake bahasiga ubuzima kandi n'amakungu agacira ivomo Israel kurushiriza. Yamara umushikiranganji wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu yatangaje ko adakeneye gushigikirwa na Amerika kugira inteko ziwe zikora ibitero mu karere ka Rafa. Yavuze ko ibitero muri ako karere bikenewe kugira abagwanyi ba Hamas bagisigaye bazimanganywe.
Ijwi rya Amerika turabandanya n'amakuru y'igihe no ku isi. Perezidant wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden kuwa gatandatu yarateye igikumu ku itegeko ritegekanya amafaranga Leta izokoresha muri uno mwaka. Iyo ngingo ica ituma imirimo n'imigambi imwe imwe ya Leta bidahagarara. Turacari kumwe na Fidel Nyongabo.
Perezida Biden yateye igikumu kuri iryo tegeko amasaha makeyi inyuma y'uko ryemejwe n'inama nshingamateka na nkenguzamateka hari inyuma y'amezi atari make y'ibiganiro bitari byoroshe. Ayo mafaranga yemejwe azokoreshwa mu bushikiranganji bujere kwivuna abansi no mu bindi bisata bya Leta ntarimwo imiliyaridi 95 y'imfashanyo zigenewe umutekano w'ibihugu bya Ukraine, Israel na Taiwan. Ingingo yerekeye uyo mutahe w'imfashanyo yagenewe ivyo bihugu yaremejwe n'inama nkenguzamateka yamarandi remezwa mu nama nshingamateka kubera bamwe bo mu mugambwe w'abarepublika bagonanwa kubijanye no kubandanya gushigikira Ukraine mu rugambi rimwe n'igihugu cy'u Burusiya. Ijwi rya Amerika Service y'ururimi rwa Ukraine yarabajije Madeleine Dean umushingamateka w'umudemokrata aturuka muri Leta ya Pennsylvania niba umugambwe wiwe uzobandanya kuremera abarepublika kugira hatunganywe itora kuri iyo ngingo. Madeleine Dean yagize ati:
I find it to be utterly un-American that we would not continue.
Mbona ko kutabandanya gushigikira Ukraine igihugu gicuditse hamwe na demokrasi yacu ari bintu biteye ku biri n'imico n'imigenzo biranga Amerika. Ukraine irangwa na demokrasi itarashinga imizi iri mu rugamba rukomeye ariko yerekana ubutwari bukomeye. Ngaha muri Amerika dutegerezwa kwishura kuri ubwo butwari mu guha Ukraine uburyo ikeneye. Yamara bamwe mu bashinga amateka ba Republika nka Andy Barry ava muri Leta ya Kentucky barashigikira imfashanyo igenewe Ukraine naho yanebaguye uburyo President Joe Biden ariko avyifatamwa kubijanye n'u Burusiya. Andy Barry agira ati:
I also though believe that the Biden administration
nange nemera ko Leta ya Biden ikeneye gufata ingamba zihamye kurusha mu bijyanye no gufasha Ukraine gutsinda intambara irwana n'u Burusiya. Ingamba ziriho muri iki gihe ntabwo zikomeye cyane. Ibyo bihano ntibibuza u Burusiya kubona amafaranga n'uburyo bukoresha mu ntambara urimo na Ukraine. Ibyo bihano birimo ibyemezo bijegajega ari nacyo gituma u Burusiya bukomeza kuduca mu myanya y'intoki.
There's a huge gaping loophole in the sanctions.
Abademokrate bo mu nama nshingamateka bariko bagerageza gukoresha uburyo bwo gutuma haba itora ku miliyaridi 95 y'amadolari y'imfashanyo ya gisirikare igenewe Ukraine bidaciye ku barepublika.
Arakoze mugenzi wacu Fidel Niyongabo kuri makuru yaduteguriye akabaheje no kudushikiriza aho mwumvise n'ayandi mushaka kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com adresse ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na X ni VOA radio yacu. Mukanya tutatuja mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Tuyahere kw'imigenderanire y'u Rwanda na Congo. President w'u Rwanda Paul Kagame yagiriza mugenzi we wa Republika ya Demokarasi ya Congo Felix Tshisekedi kuyovya no gucanishamwo amashirahamwe mu karere ku bijanye n'ibibazo vy'intambara zo mu burasirazuba bwa Congo. President Paul Kagame yabigarutse ko mu kiganiro cihariye yagiranye n'ikimenyesha makuru Jeune Afrique ivy'ingenzi bindi biri muri ico kiganiro tubibaze Eric Bagirubusa.
Ikinyamakuru Jeune Afrique cyanditse ko cyagiranye ikiganiro na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame mu rurimi rw'Icyongereza i Kigali. Nibwo yavuze ko mugenzi we wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo Perezida Felix Tshisekedi yifitemo ubuhanga bwo kuyobya no kugonganisha abategetsi bo mu karere no hanze yako ku bibazo by'intambara zibera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Perezida w'u Rwanda akavuga ko mugenzi we atabivuga uko biri n'inkomoko yabyo.
Tshisekedi has been able to manipulate.
Tshisekedi yabashije kuyobya abayobozi ku giti cyabo ibihugu ubageze mu miryango ihuza ibihugu, arinda guteza ubwumvikane buke hagati y'imiryango ihuza ibihugu kubera ko yagonganishije SADC na East Africa. None kubera iki tutashaka uburyo twabiganiraho? Nitwemerere Tshisekedi kugena ibikwiye kugenderwaho kubera ko aranabeshya. Turabizi ko abeshya.
Umunyamakuru wamubajije kubyo afata nk'ibikangisho bya Perezida Tshisekedi aho mu mwaka ushize wa 2023 yavugaga ko ashobora kurasa Kigali bitamusabye kugera ku butaka bwayo. Aha Bwana Kagame yageze ati:
Why wouldn't I take it seriously? I think he even has the incapacity
kubera iki nta bihugu remeye na ubwe nta bushobozi bwo kumva ingaruka z'ibyo arimo kuvuga nk'umuyobozi w'igihugu ku bwanjye ibyo ubwabyo ni ikibazo ikibazo gikomeye gituma ngomba kwitegura uko nahangana nacyo ibyo bisobanuye ko ijoro rimwe ashobora kubyuka agakora ikintu tatekereza ku muntu muzima yakora
never thought normal people would do.
Muri cyo kiganiro Perezida Kagame yahaye ikinyamakuru Jeune Afrique yanagize icyabwira umunyamakuru wa Jeune Afrique kubijyanye n'abarwanyi bo mutwe wa M23 Congo ifata nk'umutwe w'iterabwoba. Uyu ni nawo ufatwa nk'ipfundo ry'ubwumvikane buke hagati y'ibihugu byombi.
Sometimes people talk about M23.
Rimwe na rimwe abantu bavuga kuri M23 nk'abavuga babarwanyi izina ryose wabita icyo wakora cyose mu kubarwanya. Bafite abantu 100,000 bari hano nk'impunzi aha mu Rwanda. Bamwe muri abo baraha kuva mu myaka 23 ishize abandi ri munsi yiyo ariko hari n'abagera ku 15 baje vubaha bahunga itotezwa bahigwa ngo barimburwe hariya mu burasirazuba bwa Kongo niba se M23 wayita abaterabwoba ukayita ikina kiriya kushaka kubahana urahana 100,000 by'abantu baraha n'impunzi
people that are here as refugees.
Naho kubyasabwa u Rwanda na Bwana Felix Tshisekedi wa Kongo kugira ngo imibano y'ibihugu byombi yongere kuzanzamuka, umukuru w'u Rwanda asanga n'igihugu abereye ku isonga hari ibyo kigomba gusaba Kongo.
If you talk about the preconditions, that would suggest that maybe we come up with the conditions.
Niba uvuga kubigombera gusabwa ibyo byasobanura ko natwe twashyiraho ibyo dusaba byabanza gukorwa. Sinzahura na Perezida Tshisekedi atari isubiraho ku magambo yivugiye ubwe kubijyanye no gutera u Rwanda no guhindura ubutegetsi mu Rwanda nk'uko yabyivugiye mu ruhame. Nanavuga ngo mu gihe FDR ritarava muri Congo sinzaganira na Perezida Tshisekedi n'ibindi n'ibindi. Ibi rero ntacyo bifasha ku ntego yo kugarura
amahoro.
Perezida Kagame kandi muri icyo kiganiro avuga ko Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ari umubeshyi kuko atamubwije ukuri kukohereza izindi ngabo muri Congo nyamara u Rwanda rwari rufite ayo makuru. Imyaka igera muri ibiri irihiritse hagenda humvikana amagambo akarishye ku minwa y'abategetsi b'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibihugu byombi bikunze kwitana ba mwana ku bibazo by'umutekano muke bimaze imyaka itari mike mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. U Rwanda rushinjwa gutera inkunga abarwanyi b'umutwe wa M23 barizwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni ibirego rudasiba kwamaganira kure. Ku rundi ruhande narwo rushinja Kongo gucumbikira abarwanyi b'umutwe wa FDLR ugizwe na bamwe u Rwanda ruvuga ko basize baruhekuye muri genocide yo mu 1994. Kugeza ubu ibihugu byashyizwe mu majwi na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame nacyo biratangaza ku magambo ye.
Eric Bagirubusa urakoze kutubwira ibiri muri iyo nkuru ya Jeune Afrique ukongera kanagaruka ku majambo atandukanye yagira uvugirwa ko tukire rero kuyavugwa ku Rwanda integuro y'i tegeko rijanye no kurungika bamwe mu bimukira mu Rwanda bavanywe mu Bwongereza yagiye kwindi ntambwe mu nama nshinga mateka y'ico gihugu naho biruko ibikorwa byo kurimbura iyo ntego y'itegeko bishobora kuzohera neza na neza mu kwezi kuza kwa kane azoba ari nko hagati muri uko kwezi. Abashinga mateka b'Ubwongereza muribuka ko baheruka kwanka impinduka 10 zose zari zasabwe n'inama nkenguza mateka Temistocle Mutijima yabigarutse ko muri no nkuru yaduteguriye.
Mu biganiro mpaka kuri uyu mushinga w'itegeko Depute Neil Coyle wo mu ishyaka ry'abakozi Leba ritavuga rumwe n'ubutegetsi yisunze raporo iheruka y'ibiro by'ubugenzuzi bw'imari ya leta NAO. Iyo nayo igaragaza ko iyi gahunda yo kohereza mu Rwanda basaba ubuhungiro izatwara hafi miliyoni 2 z'amapaundi kuri buri muntu umwe mu bagera kuri 300 bagize icyiciro cya mbere cy'abazoherezwa muri iki gihugu. Abaza Minisitiri Michael Tomlinson ushinzwe ibijyanye n'abimukira badakurikije amategeko, Depute Neil yagize ati:
"Ese ministri yaba bizi ko ikigo Virgin Galactic mu kohereza abantu 6 mu isanzure gikoresha amafaranga ari munsi y'iyi guverinoma ishaka gutanga ku muntu umwe woherejwe mu Rwanda?
Igiciro cy'urugendo rw'iyi sosiyete ikora ingendo z'ubukerarugendo bwo mu isanzure ku bantu 6 mu mpeshyi ya 2023 cyari kuri miliyoni 2.14 z'amapaundi. ku itariki ya 19 z'uku kwezi kwa gatatu naho bwana David Neer wahoze ari umuyobozi mukuru ushinzwe imipaka yabwiye akanama ka Sena gashinzwe ubutabera n'umutekano w'imbere mu gihugu ko umushinga w'itegeko ryerekeye urwanda ushobora guhinduka itegeko nta suzuma ryigenga ribayeho. Uyongeyeho ko guverinoma yananiwe gutangaza raporo ubwe yakoze ku mibereho y'impunzi mu Rwanda. Ati
raporo yerekeranye n'amakuru ku Rwanda yari yanakoreweho isuzumwa n'urukiko rw'ikirenga ntiyigeze itangazwa kandi akazi karakozwe. Icyo bwacyo ni ikibazo cyihariye.
Bwana Nir wirukanwe mu nshingano mu kwa kabiri k'uyu mwaka azira kuvugana n'abanyamakuru ku mpungenge afite ku bijyanye n'umutekano w'ikibuga cy'indege, yanavuze ko guverinoma ishobora kubisigaje amezi menshi kugira ngo ijye n'umusimbura, hamwe n'uko umushinga w'itegeko ryerekeye urwanda utigeze ukorerwa isuzumwa n'urwego rwigenga. Ku itariki 20 z'uku kwezi kwa gatatu, umushinga w'itegeko wagaruwe mu rwego rwa Sena House of Lords, aho urwego rwongeye gutsinda guverinoma izindi nshuro zirindwi. Ibyo biratuma uyu mushinga ubugiye gusubira mu mutwe w'abadepite House of Commons, ahariko naho byitezwe ko abadepite bazanga impinduka zirindwi zakozwe na Sena. Gusa ibyo bizakorwa nyuma y'uko abadepite bavuye mu karuhuko ka Pasika ku itariki ya 15 y'ukwezi gutaha kwa kane. Nubwo hakomeje kubuku gutinda, guverinoma ishimangira ko izabasha kugera ku ntego yayo yo kohereza mu Rwanda basaba ubuhungiro bitarenze itumba ry'uyu mwaka. Icyiciro umushinga w'itegeko ku Rwanda uheruka kunyuramo mu nteko cyakuruye impaka za politiki, aho Minisitiri Michael Tomlinson yavuze ko impinduka zakozwe na Sena ari impinduka zisenya, naho Madamu Yvette Cooper ushinzwe kugenzura ibikorwa bya Minisiteri y'umutekano mu gihugu yise uyu mugambi wo kohereza mu Rwanda basaba ubuhungiro wose urukoza soni rwatsinzwe. Mu ibaruwa yatangajwe mu kinyamakuru The Times mbere y'itora mu mutwe wa Sena ryo kuwa 20 w'uku kwezi kwa gatatu, bwana Anver Solomon, umuyobozi nshingwabikorwa w'umuryango Refugee Council, umwe mwihuriye mu nama y'umuryango w'umwe bw'Uburayi ishinzwe ibibazo by'impunzi, yagaragaje ingaruka mbi z'uyu mugambi wo kohereza mu Rwanda basaba ubuhungiro mu Bwongereza. Bwana Solomon mu ibaruwa ye yagize ati
ikibazo gikomeye kuri Minisitiri w'Intebe so gutakariza amajwi kuri uyu mushinga w'itegeko, ahubwo ni akajagari gakomeye ubwa uzateza. Gahunda y'ubuhunzi iboneye kandi yuje impuhwe igomba kuba itanga inzira zitekanye n'uburyo bwo kumva neza abo bashakira umutekano ku nkombe zacu. Dukeneye ibisubizo bihamye, si politiki zitari za kimuntu.
Naho Madamu Dunja Mijatovi, komiseri w'akanama gashinzwe uburenganzira bwa muntu mu muryango umwe bw'Uburayi we, yavuze ko iri tegeko ritazatambamira gusuka urenganurwa ku bakorewe ibikorwa bikomeye bihonyora uburenganzira bwa muntu, ahubwo rinakumirira kurabasaba ubuhungiro mu kuba babona ubutabera. Yongeraho ko rizanatesha agaciro ihame ry'ukungana kw'abantu imbere y'amategeko.
Tusikilize sauti ya Amerika. Yelewe.
Muracari ko murumva ijwi rya Amerika. President wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni aheruka kugena umuhungu wiwe General Muhoozi Kainerugaba nk'umukuru w'ingabo zose za Uganda. Bamwe mu bakurikiranira na hagufi politiki ya Uganda basanga President Museveni ari kwategura yongera acira inzira umuhungu wiwe kugira ngo azomusubirire mu matora azoba muri Uganda mu 2026. Mugenzi wacu Tim Harris Shimwe yavuganye na Professor Omar Kalfan impuguke muri politike n'umutekano mpuzamakungu.
Erega uri urabona ngira ngo uribuka nango se abakurikijwe irya Amerika baribuka inkubiri yabaye mu rugo by'Abarabu ko habaga imyigaragambyo yo kurwanya ubutegetsi bubi. Ngira ngo ni muri iriya context usanga abakuru b'ibihugu akenshi iyo bamaze igihe ku butegetsi baba barakoze ibyaha iyo ibyo byaha rero kugira ngo umuperezida yumve yuko ari safe ashobora kuzasohokamo neza ashaka guteka umuntu yasigira ubutegetsi yaba cyane cyane wo mu muryango wiwe nta umwana we yabitangiye kera ubwo nyine uriya muhungu yamugiraga umusirikare agenda amuha amaranga agenda azamuka.
Kuba General Muhoozi ubu ngubu ubaye umugabo w'ingabo za Uganda, yaramaze igihagaragara muri rubanda asa nk'uwiyamamaza kuba President Museveni nka se amuhaye iyi mirimo mishya, ntabwo byaba wenda ariko kumubwira ati wowe va muri politiki ukora igisirikare kuko n'ubundi utemerewe gukora politiki.
Ibintu byo kuva gisirikare ngira ngo yenasubiye icyo kibazo rubaje kuba mu gisirikare ujya muri politiki n'ibintu byoroshye no kuvuga ngo urabona ngo turi muri 2024 mu ntangiriro za 2024 amatora y'umukuru w'igihugu muri Uganda azaba muri 2026 bivuga ngo iyo taifa yaguhaye kuba umukuru umugaba mukuru w'ingabo za Uganda muri 2026 izajya kugera amazi kusa nkaho ahubwo akoze ibindi bikorwa bidasanzwe mu ngabo za Uganda ariko n'ubwo no mu rwego rwa politiki Muhoozi iyo ukurikiye ibyo wakwita psychological behavior yiwe imitekerereze yiwe imyumvire yiwe uburyo n'ibindi umuntu ashobora kwita muri rurimi rw'amahanga ibyo wakwita psychological leadership muri we yumva yuko azaba uko yamaze asa nkaho afite n'ishyaka ryiwe nubwo atari ishyaka rya politiki rizwi Museveni yamubwira ati wowe uraguma uracyari umusirikare ntabwo ujya muri politiki ababyumva gutyo nyeka yuko atari batarimo kureba context Museveni arimo nango se yifuza kuba yashyiramo umuhungu we mu myaka iri imbere
none mu gihe ibyo ngibyo uvuga bitaba ari byo bigiye gukorwa ngo Museveni aba ari gutegura umuhungu we kuzamusimbura niki General Muhoozi yiteguye guhindura mu gisirikare cya Uganda cyangwa mu gisirikare cy'akarere muri rusange
urabona Muhoozi abaye umugaba w'ingabo mukuru w'ingabo za Uganda mu gihe mu karere wa Mugani harimo n'ibibazo by'umutekano mukeya cyane cyane hariya mu burasirazuba bwa Kongo aho Kongo nubwo buriya abantu bajya babona ko Kongo kishaza kenshi yibanda ku Rwanda ivuga ko u Rwanda ari rwo rushyigikiye uriya mutwe wa 23 ariko andi makuru ahari ndetse yizewe navuga yuko Kongo ishyira mu majwi n'igihugu cya Uganda mu gufasha nyine uriya mutwe wa 23 hari Twitter Muhoozi ahetse gushyiraho vuba ngaha ivuga ngo arashaka ko haba igihugu kimwe kiri federal cyo umuntu yakwita igihugu cyo mu burasirazuba bwa Afurika noneho akavuga ko rwose cyayoborwa n'umwe mu baperezida ndumva yashyize mu majwi perezida wa Kenya noneho wakavuga ko yifuza urumva ibyo yifuza nari nabyo yabonye nubwo yabonye ku rwego rwa Uganda wakavuga ko yifuza kuba yakibera icyo gihugu nyine kiyunze avuga ngo kiva ku nyanja y'abahinde kikagera ku nyanja ya Atlantique urumva ko abashyizemo na Kongo Kinshasa nyine igenda ikajya ku nyanja ya Atlantique noneho aravuga ati igihe cyo nifuza kuba naba umugaba mukuru w'ingabo w'icyo gihugu urumva rero muri iyo context mu bijyanye n'umutekano abantu bakwitega yuko ibibazo bigikomeza ibyo rero nibyo Muhoozi wavuga ariko Muhoozi akayivuga muri context yo kuvuga ko icyo gihugu cyayoborwa nyine abantu bakigiramo amahugu cyane ari ba Muhoozi ari u Rwanda noneho ubukungu burimo busaranganywa n'abo bantu bakeya niko njye nabivuga
Bwana Omar Khalfani umusesenguzi mu bya politiki mpuzamahanga ndagushimiye cyane kuba wemeye kuvuga n'ijwi ry'Amerika
nanjye
tugume kuvya matora ari kubu tubijana muri Senegal Bassirou Diomaye Faye w'imyaka 44 niwe azimbere mu afisa majume ya matora ya Senegal umugwi w'igihugu nturemezije na kwijana insinzi yiwe ariko bamwe mubahiganywe nawe barimo abo mu mugambwe uri ku butegetsi bemeye ko batsinzwe Amadouba umunyapolitike yaserukiye urunani rw'imigambwe iri ku butegetsi muri ico gihugu yamuhanmagaye aramukeza ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Fidel Nyongabo
bitegekanijwe ko Bassirou Diomaye Faye aba umukuru w'igihugu inyuma y'amatora yabaye iminsi mikeyi avuye mu munyororo azobabaye umukuru w'igihugu akiri muto cyane mu myaka kurusha abandi bayoboye Senegal Bassirou Diomaye Faye afise imyaka 44 muri iki gihe yemeye gushira imbere ibyiyumviro biharanira ineza ya Afrika no gusubira kuganira ku masezerano yerekeye umwuka utanga ingufu n'ibitoro nta mabanga y'igihugu aciye mu nzira y'amatora ya bwashingwe Saidi Gasama haranira inyungu z'abanyagihugu akongera akabayoboye ishami gishira hamwe mu z'amakungu rijejwe agateka ka muntu Amnesty International yabwiye ijwi rya Amerika ko insinzi ya Bassirou Diomaye Faye yerekanye ugushaka gukomeye kw'abanyagihugu ko haba ihinduka. Yavuze ko badashaka ishigwaho y'ikiringo fata kibanza kubwiwe abanyasenegal bashaka ko umukuru w'igihugu mushasha aboneka biciye mu matora. Yavuze ko urwego rw'igihugu rujeje kubahiriza ibwirizwa shingiro rukwiye guhayagizwa kuko gwagarukiye demokrasi mu gihugu. Saidi Gasama yabwiye ijwi rya Amerika ibintu prezida mushasha yo kwihutira gukora mu minsi ijana ya mbere ashitse ku butegetsi. Saidi Gasama agira ati:
In the first 200 days of the regime, of the new regime, we need to reform the judiciary, make that it become...
Icya mbere perezida mushya akwiriye gukora mu minsi ijana ya mbere ariko ubutegetsi ni ugutunganya inzego z'ubutabera kugira ngo zigenge kurushaho. Imyanya yose ya politiki ikwiriye kugibwamo n'abantu bashoboye hadashingiye ku kuba bari mu ishyaka riri ku butegetsi cyangwa bakorana naryo. Ni ingamba zikwiye kwihutishwa kandi dutegereje guhura n'umukuru w'igihugu mu minsi iri imbere kugira ngo tumushyikirize izo ngamba.
In the coming days, we'll make sure that we meet with the new president and put all these reforms on the table.
Bitegekanijwe ko ivyavuye mu matora yo ku munsi w'Imana bitangazwa icese imbere yo mu mpera z'iyindwi.
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda bahinga mu vy'ibidukikije bagabisha ko ikiyaga Tanganyika gishobora kuduga ku rugero rutari ruherutse haraheze imyaka irenga ijana. Abo bahinga bemeza kandi ko hasigaye santimetero zigera nko kuri 20 kugira ngo ikivuko ca Bujumbura ahakorera igisirikare gicungera umutekano mu kiyaga n'ibindi bice byinshi vyegereye Tanganyika mu Burundi biterwe n'imyuzure ivuye ku kiyaga Tanganyika. Ni mu gihe rero ikigo kijeje kugendereza ibirere mu Burundi kivuga ko hitezwe imvura nyinshi muri uno mwaka mu Burundi. Uko guhangayika kwiduga rya Tanganyika kuravugwa no mu mpunzi z'abarundi bahungiye muri Republika ya Demokarasi ya Kongo neza na neza mu ntara ya Kivu yepfo aho ababa ahitwa kuri Kenya Plage batewe n'amazi. Imiryango igera ku 108 ivuga ko itaronka ikigumusaya neza bakagira ubwoba ko ikorera ishobora kubatera umwanya n'umwanya. Ibindi kuri no nkuru reka tubibaze Vedaste Ngabo yabagendeye.
Aha Kenya Plage yo muri sekiteri ya Tanganyika hakunze gukoregwa uburobyi, ubuhinzi bw'ibigazi ndetse n'imyumbati. Hatuwe n'amoko y'ababembe, impunzi z'abarundi ndetse n'abafurero. Abaturage batuye Ikenya Plage ndetse na Marke ho muri sekiteri ya Tanganyika bagaragaza yuko bibasiwe n'amazi y'ikiyaga cya Tanganyika yazamutse hafi ikirometero kimwe. Ibi byatangiye kugaragara mu kwezi kwa mbere gusa mu myaka itatu ishize naho Tanganyika yarazamutse. Bamwe mu baturage bimutse aho bari batuye, abandi nabo amazu yabo yuzuye amazi, mu gihe abandi nabo bari kubaka utuzu two kubamo by'agateganyo. Ndagijimana Emmanuel ni impunzi y'umurundi ituye Kenya Plage, ari mu kigero cy'imyaka 30 y'amavuko. Avuga yuko amasambu yabo n'amazu yabo yarengewe n'ikiyaga cya Tanganyika.
Tumaze kwimuka nk'inshuro nka zitatu twubaka amazi yagatera yaduga Tanganyika. Abafise amatongo ahantu hameze nka kamutse bagatanga ahantu ho kubaka. Iyo bamaze gutanga ahantu abantu bahifasize mu kintu iri ngo cy'umwaka Tanganyika kandi gatera duga akurikira aho abantu bahawe ndaro. Rero uko niko byifase muri kino gisagara turimo.
Balange Andre ni umubyeyi ufite abana 8. Inzu yasenywe n'amazi, ubu ari kubaka akazu k'ibyatsi yifashishije amashanyi y'ibiti bigazi n'inturusu. Byemeza yuko bugarijwe n'inzara kubera ikiyaga cya Tanganyika cyatwaye imirima yabo.
Iri duka ry'amazi ramaze konona ibintu byinshi rwose, ramaze konona amazu, amazu benshi ariko yarabomagurika. Nubatse n'inzu y'ibiti uye usangira kabagurikiye hejuru y'amazi ntituzi ngo byifashe gute. Bo ese dusaba bagira neza ni uko botugarukira ko kandi na leta ya Kongo igafasha abanyagihugu baba muri aka gace ka Kenya, muri aka gace ka Kenya kandi abantu baragowe rwose.
Aba baturage barimo abanyeshuri banyura muri ayo mazi ya Tanganyika bagiye ku ishuri, abandi nabo barara mu mazu arimo. Bavuga yuko batewe impungenge ko bashobora kwandura indwara zituruka ku isuku rike. Desire Mayugi ni umusaza uri mu kigero cy'imyaka 60 y'amavuko, atuye Ikenya Plage.
Ubu ni uwo muzoza mwumva yuko nakorera habidufata abana bajyama mu bizaga twese tukajyama mu bizaga. Ubu nta muntu yicaye ni kugiragira agasago na leta ntacyabivugaho.
rero
saha icyenya plage cyaga cyatanganyika kiri gusenya amazugusa ahubwo nabafite amahoteli imirima ndetse namazu ku ngengero zacyo
Harakoze Vedaste Ngabo kuri iyo nkuru mwakoze namwe kudutega abiri inshuti bakunzi bacu kuri mikoro ari kumwe na Diane ni nahazwe bakoze mu hinga bw'ivyuma Nadia Taha n'abanjeniyo bakoranye kugira ngo amajwi abashikire neza aho muherereye ku izina ry'abagenzi banje ndabikebanuye ndayifuriza kubandanya mugira ijoro ryiza mu banyu no mu vyanyu ibiganiro vyacu murashobora kubandanya mu bitega amatwi kuri wezi tata kaburungu radio yacu vewa akaburungu.com kuri Facebook yacu naho vewa radio yacu murahasanga inkuru zandi